Uyu ni wa mwanya wo gukurikira ikiganiro cyanyu mukunda cyane isanzure, aho tuganira ku buzima busanzwe, ubuzima nyine tumenyereye kubamwo. Uyu munsi rero ndabahaye ikaze, tugiye kuvuga kuki? Tugiye kuvuga tuti mbega kurenga ibigo ni inyifato isanzwe canke n'indwara. Arlene Giraneza niwe muri kumwe muri kano kanya na Edna, nkuko musanze mubimenyereye. Edna mwiriwe?
Mwiriwe.
Umeze neza?
Bon.
Kurenga ibigo ndaci ndagarutse ko impande ya Edna hari umufasoni turi kumwe n'umunyereka damuhe akanya atubwire kazina kiwe.
Mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Jewe ni Deborah Irakiza, nkaba ndi tuwanonosoye iby'inyifato, niko umupsikologe nkabangorera ngaha i Bujumbura.
D'accord. Uburyo ububafuganje naho nyine turi kumwe n'umushinga ntahe ndamuhaye. Mwiriwe.
Mwiriwe cyane n'abariko baradukurikira. Yego.
Mumeze neza.
N'amahoro. Turashimye.
Ariko badukurikira nabo nyine bifuje kumenya izina ryanyu.
Nitwa Placide Niyomwungere. Nkaba nubatse. Nibaza ko mwantumiye kubera ari
mwubatse. Na cyane cyane. Ndi kumwe n'uwize iby'inyifato, ndi kumwe n'uwubatse, ndi kumwe n'umujene kamere ku mujene kurenga ibigo gaidi na wewe wumva ko bisigura iki?
Bon, kurenga ibigo numva ari ni sinzi ko mu gifaransa twitwa ko ari infidelite. Infidelite ni kuvuga hamwe n'umuntu yubatse. Nibaza ko ibyo dufatira ku muntu yubatse. Atufatiye nko ku mugabo agiye arenze ibigo, sitagira aho aranguye amabanga y'abubatse cyangwa afite tendance yo kurangura amabanga y'abubatse n'undi muntu atari umugore wiwe. Aho nibaza ko uwo muntu tuvuga yuko yarenze ibigo, tuvuga yuko yabaye infidèle as a femme.
Afite tendance mugabo numva ntabaranabikora, donc nari infidèle.
Nibaza ko infidelite ihera muri wa mwanya utanguye kutundu kudutext, utanguye ku bintu byo kuja kuraba uwo muntu, donc ugaha umwanya munini une autre personne que ta femme cyangwa ukav n'ibintu byategerezwa kuguma indani mu rugo, donc byategerezwa kubwira wateza kubwira umugore wawe ugasanga ugiye kubwira uwundi muntu.
Kurenga ibigo ubwa mbere umuntu abanza atahure cyane ibyo bigo turiko turavuga ibyo ari byo. Umuntu kuba amaze kubaka cyane cyangwa kuturabiye kuba afise novuga nta makloture cyanke yabamaze kuzishinga, umuntu abafise hari inyuma y'inzu niho kenshi dukunda kwita ngo ni mu kigo ni mu bigo. Ahenshi rero urabiye nko mu Burundi cyanke mu bamaze kubaka haba hariyo bakunda kuvuga ko hari ibanga ry'urugo. Hanyuma rero mumbarije ati kurenga ibigo no kugirane ni ugusohokana mu bisanzwe amabanga yabo baba bubakanye cyanke amabanga abari mu by'abantu baba barasezeranye ukayatwara hanze. Mugabo ahanini tuza gusanga iherezo ryo kumena ayo mabanga nk'uko tugiye kudukunda kubibona, uza usanga dufise novuga nti ihangiro ry'imibonano yo guhuza ibitsina. Nicyo gituma ahenshi tuvuze ngo imibonano cyangwa tukavuga tuti kurenga ibigo, benshi baca bumva ko ari ukuja kuryamana n'uwundi mugore cyangwa n'uwundi mugabo mutubakanye.
Nibaza ko duhuje cyane ni icyo nyine cyo kurenga ku masezerano muba mwaragiraniye n'umwubakanye. Kenshi kurenga ibigo tunabivuga ku bantu bubatse banashaka gusumba, uretse ko tugiye mu gifaransa tukavuga ngo infidelite n'abafitaniye engagement cyangwa amasezerano bagiraniye batarambikana impeta nabo nyine sinovuta kurenga ibigo mugabisha byitwa kurenga kuri aya masezerano nyine baba bagiraniye. Rero nibaza ko ntarinze gusubira ngo ibyo bavuze, ndemeranya nabo ku byo bavuze.
Abubatse hari ibyo baba bafitaniye, hariho engagement bagize, bavuze ati ibi ni bizogwa hagati yacu, ibi nabyo nibigomba gusohoka. None muri fiancé kwe ki naho nyine muvuze ngo no kurenga ibigo?
Ubundi fiancé twavuga yuko fiancé iba fiancé mu gihe je nk'ayo nakundanye n'undi muhungu, ntituza kuyita fiancé mu gihe bataragiranira amasezerano yo kuvugana yuko bazobana, donc kumvikana yuko ihangiro
ry'urukundo
rwabo ari kubana. Mu gihe rero babivuganye bakabyemeranya yuko ihangiro ari kubana, ni ukuvuga ngo ngaho barafitaniye amasezerano, naho ataho basinye barafitaniye amasezerano yuko bagiye kubana. Kenshi na kenshi ngaha mu Burundi umukobwa aragenda akerekana uwo muhungu wabo bakamumenya, naho hoba abantu bake bo mu muryango bakamumenya, umuhungu nawe nyine uko nyine. Aho ni ukuvuga ngo imiryango iba yamenyanye. Benshi babigira inyuma yo gusaba irembo, urumva? Donc umuntu amaze gusaba irembo aravuga ati uyu iyo bica hose biri seryo ntibivuze yuko hari gihe bipfa après inyuma yo gusaba irembo bigapfa mugabo aho ndiko mvuga novuga ngo généralité rero bamaze kugirana isezerano naho batubatse mugabo bakaba baragiranye amasezerano uyu ni yaja ku
kundi musore
kundi musore wageze kuri iyo ntambwe ugaca bivamwe mwisanzwe mu majambo vunaguye wamuhemukiye no guhemuka wamuhemukiye kuko hari ivyo mwavuganye hama ubirenze ko kubera ko ngira ngo wumvikanye n'uyu numvume ngo igihe wabyemera wabyemeye utari sure wabyemeye utazi neza ivyo wemeye canke naho ngira ngo sinzi biba byabaye mugabe iyo bica hose uba wamuhemukiye kuko mu mwaragiranye amasezerano hari ivyo waramwemereye hari ivyo abayarakwemereye hama wo wabirenze ko donc numvume ngo wamuhemukiye
iyo umuntu ari muri fiancé nuko duhava duhagarara cyane kuri fiancé hariho intambwe zerekana ko abantu bari muri fiancé si kuvuga ngo bariko baratangura urukundo rwose ngo tuce tubyita fiancé hariho intambwe yatanze akarorero keza cyane avuga ati bamaze gusaba irembo ni kimenyetso cyerekana ko ijya miryango niburi buri hariho amasezerano batanguye gushikako muri ico gihe rero nko mu mico yaho hambere canke y'abarundi canke sini y'abarundi gusa barakunze kuvuga ngo babavyara banaka muvyara wanaka ugasanga n'abantu bakunda gusina cyane canke naho ugiye nko mu bisagara barakunda gukoresha rya jambo ngo aba ex abo twahoranye bakaca bafata rero ugasanga barahebanye mugabo ntibahebanye mugabo bamaze gutangura iyo ntambwe iyo kwerekana ko hariho novuga nti engagement bagomba gushikako ukaca utangura kugenda gusubira mu byo wari waramyemwe gusubira kugendana n'abandi muri ico gihe twovuga ko nubwo ivyo bigo byabo bitari bwaboneke neza tuvuga tuti wo muntu aratanguye kwerekana imenyezo byo kurenga ibigo muri ico gihe rero niho yangeso ahubwo naho uzokubaka bizoboneka kushobora mu gihe utabigwanije hakiri kare ushobora kuzorenga ibigo
by'ukuri hari ibimenyetso biboneka bigaragara ushobora kubona mwe murubatse ushobora kubona ko umufasha wawe ariko arimije kubijamo canke abirimo
hariyo ivyo novuga nti ibimenyetso by'umwikeko naye handi kuvuga ngo ugire ubone utamufashe biragoye utamufatiye amaboko mu mufuko bisanga bigoye mugabo hari ibimenyetso bitangura kwerekana ko umuntu hari ikintu gitangura guhinduka mu mubano ugiye kuraba mpere nko kubagabo canke wanashaka n'abagore ubu hariho nk'ibi bintu by'amatelefone ugiye kuraba bagikundana bagitwarana bacumbikana neza cyane usanga nk'akarorero nk'itelefone atanumwe ashobora kureka kuraba mu telefone y'uwundi canke kwitaba ugasanga umuntu yitabira telefone ahero ahabona hari hose mugabo iyo umuntu atanguye kugira aho gatima ko kugira gutangura gushaka kurenga ibigo uzosanga nka telefone atangura kwishyiramo nka mode passe ndende akayinyegeza canke hageze kwitaba nka telefone ugasanga umuntu agiye kwitabira nka hariya hagatangura ibintu by'ububeshi hagatangura wanashaka benshi ugiye kunabiraba bagafata n'amarande usanga umengana yaje ubwo nyine ajya amarande twavuga ati y'ikibiriraho ngiye ngaha mugabo amubaza ati ugiye he ukabirondera ukabibura inyishu ukabona ko ari inyishu ibanje kwiyumvirwa cyane
uko gushaka kunyegeza niko kuba guteye ikibazo ofete ko gushaka kwinyegeza nibyo yindi yavuze byo gufata gahunda z'ikibiriraho
bitahoraho
ngo ofite sivana n'ingene mwari musanzwe mumeze ofite niho ubonera ngira ngo ibyo bimenyetso byo kwereka yuko hari ikibazo ntibisigura ko iminsi yose uzobona ibyo bintu uzovuga ngo agira arenga ibigo cyangwa agira iki mugabo no kubigendereza bivanye n'ingene musanzwe muvugana n'ingene mubona n'ingene atanguye guhinduka ukabigendereza uratebe ukabimenya ariko kirabituma niba ariyo stress niba ku kazi hari ibintu byaparanganye cyangwa iki aho ibyo uratebe ukabimenya bivanye n'ingene musanzwe muganira cyangwa iki
turumva ngo kurenga ibigo byabaye cyane nibyo urabishyigikiye
twumvije ibyo abantu bavuga twumvije entre les jeunes bavuga biravuga ko bisigaye byarabaye byinshi cyane genre ces derniers temps hasigaye hariho infidelite nyinshi mu bubakanye mbere ugasanga n'abaheruka kubakana tureke kuvuga ngo baba bamaranye igihe kinini ngo hajemo peut-être ya sentiment yo kurambirwa ugasanga rero n'abantu bari bamaze ayo nane asimo akavugana none asimo no mukiga marriage ramurambi wakakanye
aho geza gutahura infidelity wibaza ko ari biki bituma vyukuri umuntu arenga ibiko
nibaza ko hariyo peut-être ikintu mu rugo dufatiye peut-être dufatire ku mugore ntugume dufatira ku bagabo kuko nabagore nabo nyene hari abari infidèle nibaza ko ya quelque chose yera aronka peut-être avant atakironka ubuye kimutuma agenda kwera ko habuze ya communication dukunda kuvuga kenshi udakomunitse kuvuga ati ikintu kigikora ukacuru rero sinzi kuno byitwa karamahigwe chanke malchance ukarunkundi umuntu wo hanze akugirira vya bibindi ushaka nibaza ko ariho baca basanga batwawe
egaje nta wuvuga ngo byino bihe no kubera kumbure dushobora kuba dufise aho tubivugira ibinyamakuru ubuhinga bwa none amahezo sosiyo n'ibindi niho duca tubushobora kuvuga ati kumbura no munsi birashobora kuba byari birashobora kuba biriko biragwira canke ni nuko abantu bubahuka kubivuga mugaho ubwiye kuraba nkaho aho hambere hari nk'imigenzo bita gushinga icumu no kuvuga ko umugabo yashobora kugenda yashimye umugore canke yakengereye umugabo waho akaca genda akaca shinga hicumu ku nzu y'umuntu canke aho ku irembo icyo cumu rikaboneka akaca agenda mu nzu akaba agahuza ibitsina n'umugore waho kandi bitasigura ko mwene hashoboye kuza ngo abone by'ukuri rya cumu ntiyinjira cyangwa arishinguye yari declaration de guerre mu bisanzwe bya bindi byo kuvuga ati ugira utanguze rwanda yace biregwa hanyuma ugiye kuraba hari ibintu bavuga ngo byo gutera intobo sebukwe akiyumvamwe cyangwa ke navuga nti agashaka umukazana wiwe hari ibintu byo gutera intobo umukazana yitoye hanyuma ibintu kumbure bagashika ku byo bipfuza bisigura ico gihe bo babibona nk'uko mengane bisanzwe mugabo no munsi no kubera tubifitiye kumbure aho tubibonera mu bisanzwe kugira ngo umuntu yiyumvire kurenga ibigo ubwa mbere harimo ako gatima aho gatima kuko udashaka kubumbwa n'ikintu ubufise kutabona ko nimba ari umugabo jewe umugore wiwanje ambumba ankwiye numva ko umenga no muhimbarirwa gusumba canke nimba ari umugore nawe akabona ati umugabo wiwanje ibyo byose jewe ntashikiraho nshaka muri iki na kiriya nuko gusa tugomba gufatira mu relation sexuelle mugabo hariho umuntu ashobora kugenda muri iyo infidelite nk'umugore kugira ngo kumbure arondere ibyo kwambara bimubereye yabonye wayimwemereye sibyo canke naho no munsi hari nabo duhora twumva nk'abahungu abayironderera nk'umukenyezi yamwemereye amafaranga yamwemereye ubwo buryo yamwemereye umuduga akaca agenda uko nyine akavuga ati jye nakaremuhira ntabyo noronkaye reka ningire bigahera ngaho
none twavuga yuko peut-être la culture burundaise ira favorise infidelite isigaye iriho pas isigaye iriho yamyeho kuva kera
oya sinovuga ngo irayifavoriza na gato sinovuga ngo irayifavoriza na gato gusa ni hahandi kumbura ubugaha bw'umugabo aca agomba kubugira uburyo bwiwe uwo ari wese akaca avuga ngo na kera byarakogwa ngo uno munsi naho kubera iki ntibabikora umugabo ntikibuza yuko nk'ubu hari ibimenyekanye ko umugabo yarenze urugo yashobora gucibwa inzoga yashobora gucibwa mu bandi bagabo bimenyekanye ko hariho umwana umugabo yabyaye ahandi bitamenyekanye canke atabivuze hakiri kare hatamvu ihari yarahanwa bisigura ko n'ubu ntawo vangora kiritire y'u Burundi ngira byemeza aya kabisa iba yihenze
none ariko kuko iba bifata nk'ibisanzwe none ko kumva yuko umuntu hariho ibihano bamuha yashinze iyo cumu canke yateye
umukazana wiwe yabyemeye ko
mu bisanzwe sebukwe w'umuntu kugira ngo akore ico ni ukuvuga yabafise novugana ku kageso kabi ko kurenga ibigo hanyuma abandi bashinga nawe bamaze nko kubimenya hari ibihano babaha hari ibintu bita gucira umukenke ni ukuvuga vya bindi byo kudasubira kwicaraho abandi bagabo bicaye wasanga nk'uwo mugabo baramumenye ko ivyo vyamubaye ko naho hagera guca urubanza ntibemera ko asiyeja mu bandi bisigura ko baba barabonye ko hariho akandi kageso atashobora adafise afise muri we canke naho iyo hageze kwatigwa iyo hageze kwatigwa kugira ngo bashobore kuvuga ko agira mira kabuye k'abagabo no kuvuga ashobora gutora ijya ntahakicara gatunganiriza abantu bamaze kumenya ko afisi iyo ngeso ntibamwemerera ko bamushyira ibyo bita kuvuga bavuga gushyira mu ibanga ntibamushyira mu mutamana ngo bamwatire kuko gushyira mu mutamana no kuvuga yari ni novuga n'ubu biracahari ni processus y'ukugira ngo bagende barijya batohoze bamenye ati uyu muntu tugira duhira ibanga ry'ubushinga nahe ninde ufisi iyo ngeso rero ntibabyemera ntibabishobora
n'ubu abariko baratirwa mu bushinga nta udafise temoyaje nziza canke novuga ngo intahe nziza ivuye ku muryango wawe wa hafi n'ababanyi baragendereza mbere kuko atira baragendereza bakarana mu kibano ingene witwara temoyaje z'abantu bakumva ko hariho bakuvuga neza bakuzi ko witwara neza niki baraheza bakakwatira nico gihe rero wasanga ibihano ari ibihano sociale niko novuga
yego muri ko murabandanya mu twishuraga Debora nivyahe bintu uretse ibyo Edna na Placide batubwiye ibyo bintu bituma uwo muntu yiyumvira gukora ico kintu
je novuga ngo Edna hari ico yatanguriye ko yavuze ati kuba hariho ikintu
abuze mu rugo
yego ikintu abuze ntibisigura yuko abuze gusa yamabanga mpuza bitsina canke iki hariho ikintu abuze hari ikintu wa mu mutambukanye wiwe canke uwo babanye uwo bubatse atamushikirako ibyo mugabo ni aho bica bigaruka ni ahandi mutaganira ntazo kwigera amenya yuko ije bintu atayo gushikirako hama ni wagenda ntuzovuga ngo nagiye kubera iki kubera ntiwigeze ukimuganirira ngo yumve yuko ico kintu buryo urakibuze kandi uragikeneye urumva rero hari abatazi guhangana n'ikibazo baca bagihunga agaca iruhande hama akaja kwironderera inyishu yaca kibazo iruhande kandi inyishu yari mu nzu yari ihari mugabo kubera ko utigeze ugaragaza ikibazo ufise wa undi mwubakanye ntazomenya ngo ico kibazo kiri ngaha hama hariho n'abandi bantu hariho mvuze ngo kutaronka ibikwiye cyangwa kutagira iki hariho n'abantu bari insatisfied batabumbwa hari umuntu abazi umugabo w'amafaranga yinjiza abazi niba umugabo we yahembwa 500,000 ku kwezi agaca ashaka kubaho nk'umuntu umugabo we yahembwa amamiliyoni uko no kutabumbwa by'ukuri n'ukuraba ninjiza ngahe amashobora ibyo nshobora kwipermeta cyangwa ibyo nshobora kuronka mu buryo dufise mu buryo twinjiza nibiye kuba rukwaguka mu bisanzu iyo ushatse ibirenze ibyo amafaranga winjiza uko no kwaguka iyo n'indi mpamvu ya kabiri impamvu ya gatatu novuga kuca ingeso gifatanye giri hafi na hafi n'icyo cyo kutabunga ni ingeso si kuvuga ngo hari ikintu cyabitumye canke ya kane hakabaga kuko abantu babigira kubera abandi babonye babigira bo tugendana niba ari umugabo akaba afise irigara ry'abantu bicana mu kabare bose bafise deuxième bureau nawe avuga ati narasize kandi akabijamwo utavuga ngo arafise ni vya bindi tuza tubona dutangura kuvuga ngo ni nkujya vraiment ngo yagiye kuvanga umugore ngo urabona umugore wiwe cyangwa urabona iki pourtant aba bandi bagenzi we bo barafise ibintu by'igitwaza bavuze mbwawe ubundi akumva umengo ni biraharaba
Edna reka twumve iyumvira ushitse mu rugo hama bigashika nyine ugasanga umugabo yaciye arenze ibikuca bigenza gute
nega ngende nugire ikino wamaze kugushika mu nzu ndabimenye nkiri muri fiancée sha nubwo predot nubwo hoba as long as ntari injira mu
nzu nubwo maheje barejo
yego turumva kenshi abantu jenge nari numvise nka histoire y'umukobwa baje bariko baragura na bimwe tubagenda gutora umuhungu abatwaye ishuga agiye gutora umukobwa yigumiye mu cumba mubwiye ati ahubwo babarire batahe parce que elle avait appris quelque chose ku muhungu atigeza amubwira
d'accord
bashitse baguma babaze kwereka adasohoka bamurindire muri sala aca soka yambaye igitenge n'isengle ati muje gutora nde
yo
just ngenda urumva ni kuvuga yuko as long as utari injira muri mu as long as utari ataraheze girya mabage kwa kwambiki ubugifise shwa en tout cas pour moi ubu gifise
choix murugo uzuhaguma mbwa mu fiancé ni
oya kwere mu fiancé sinoguma umva murugo naho puisque bari wo agize usenga imana hama mukaganira usi numugabo kagerageza kumenya gituma gira ivyo bintu kuberako bavuze ama exemple ya ma que des fois usanga ari nkuma rapport sexuel que ça ne va pas mugabo hari ningi usanga ari nakantu gato kuko turumva ama histoire agasanga nkumugabo avuga ngo umugore ntanyakira neza urumva kukwaki juste avuye ku kazi nta mwakira neza cyo nyene kiratuma agenda kuraba handi urumva ça peut être kintu gitoyi gitoyi cyane urumva ni baza puisque bamaze gushikaye
go back timbirako
uramira amazi nyene ukagira ukagerageze no karangene bigenda ugasenga imana kaganira n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe mukaraba nyene niwe wobigenza gute
Placide Mega ivyo bintu biramutse bishitse mu rugo kurenga ibigo nimba ari ku mugabo nimba ari ku mugore byiza umwe yobwira undi ko vyashitse ko yabikoze yarenze ibigo iciza mu rugo co bakibereye co co bari cyahe
ahubwo ikintu gihari no kwiyumvira kubera ko uwo muntu abarenze ibigo kuko urashobora kubivuga kubivuga ni kimwe mu bishobora gufasha kwere ni kimwe mu cerekana ko umuntu ari karakira haje umuntu yamaze kugera ahantu ho kuvuga ati jewe ngira muharamu bibona namwe iyo no gusenga bavuze ati kwatura kuje hajya nguvuga ati iki kintu naragikoze ni nzira ya mbere yo gukira mugabo umuntu akabanza akaraba imbere yo kwatura mbega bimwe byo byaratumye ijya umuntu agenda muri iyo nzira yo kurenga ibigo byo byarahavuye hajya rero si ukuvuga ngo umuntu ashobora kwaduka kugusa kugira ngo abivuge ni ukubanza kuraba no vuga ni kubanza gutarira mu kirundi cyiza kuraba ko byukuri cyari cyatumye bijya bintu abijamu arivyo ziba byarahavuye hanyuma jewe nk'uwo byoba bishikira kubivuga byiza yo bivuga kuko kiba cerekana ko agomba gukira ariko abivuge gute abivuge ryari hanyuma lotere agomba kubivugiramo iri prepare kuko urashobora kubibwira dufate nk'ubu jewe ndumuntu w'umushinga nahe nubatse nkaba naraguye muri iryo kosa nkagomba kubibwira umugore wiwe nta umugore wanje nta muteguye urazi ko abakenyezi kenshi n'abantu bafi bari plus émotionnel arashobora gusanga namushize mu kindi kibazo bisaba kugenda buke ukisuzuma ugasuzuma ko natara ugomba kubivugiramo iri favorable muri ico gihe ubivuduza ugomba gukiza
ega no problème ni uko ushobora gusanga ahagwa umuntu ntacyo yimubwiye yuko abameze gutyo hoye kuko nkuko babivuze ubivuganye na ahubwo biba byamugoye tuvuge gutyo umva baye yatahuye ko akoze ikosa abashaka guhinduka
muntu mbere rero yo kubivuga kurondera kubivuga ntitwoba kugira ngo tugire duhende bajya twoba tubakanye cyangwa bajya dufitaniye amahangajima ahubwo koba ro kugira ngo dushobore gutera intambwe mu gukiza imijyango yiwacu kandi kibabaje rero gahajya uwo genda kuraba akaca yiyumvira ati mbega cagafata nk'ingingo ati ubu rero abagabo barenze ibigo bose mugende muce mutwarana n'abajya mwarenze ku ibigo bajya bagaragara nimba ari umugabo aca tangura kubwira ati reka jewe ndavise umugore wiwanje aca tangura gusubira
kandi aravuga ko amukunda cyane
nimba ari umuhungu yagiye akarenga ibigasho bya ngo yango jewe nari mfise umukopine wiwanje urumva ntubugomba ko afite umenya na kantu ho guja guta ku mwanya gusa mugabo utagomba ko bibandanya ngo bije ahagaragara ugomba gusa ka kandi ko guca ku ruhande naho gaca ku ruhande rero ubusanga ari kabi la prepare que bijya tugenda kurondera hariya canke bijya umugabo yiyumvira canke umukenyezi agenda kurondera hariya ubu bisize hajya muhira kuko nta gishasho ugenda gusanga iki ndaguha karorero gatoyi no kubera muri antu ngafata umwanya munini nihe umuntu utankumu na karorero kashitse aho umugabo yakunda kugenda gusorohora bakama mbwira ati we vure mu fisi umudame ati mubi cyane ati hajya rero uwo twari ujya mu kogaho kwa naka byuba byiza umwo camuberana uwo mugabo acahitamo gufata gutangura kurondera ukuntu iyo myirukana ariya ndagaza kugira ngo arondere ukuntu yoshobora gushira mu rugo wawe ndi wamurangira mugabo rero uwo mukenyezi yari afise mu kugira ngo ashike iwabo yategereza kuja ku mugezi hanyuma wa mugabo aravuga ati umunsi wo kumwirukana ati jewe n'ukuri kandi jewe nzoguherekeza ndakujabutse umugezi ucabuke nzobone gutaguye mu ruzi kubera ukibabaye umunsi urizi nawe kumwirukana aramuherekeza gushika kuri wa mugezi hanyuma wa mudame mu kujabukura abona n'ibikwembe wa mudame araduza aduza igikwembe kugira ngo ntahavaje mu mazi kujya wa mugabo rero ariko arabo kungene wa mugore ajabuka bamubwiye ko wa mukobwa wundi ameze neza bakati najya maguru cy'amaguru madame kumbe yarayafise acara mwihamagaza ngo yangopfa guho ngopfa kugaruka ngopfa kugaruka nzopfa guhenda hendera muhira kurudiri ko ibye yagenda kurondera hari petetere uwo wundi yari yamushimye amaguru ibintu nibindi yibagira ko no mugore wiwe bijya ari kararondera nawe yoba yifise
ni kubera iki infidelite yo kumugore ifatwa umengo ni kintu ye waturi inzu kuko yarenze ibigo nk'umugabo ashobora kurenga ibigo
hari ibintu byinshi biri ni anatwe kitu bigoye kufatanura n'imico yacu canka karanga niko navuga kubera ko hari ukuntu twiyumvira papa uyu mugore na papa uyu mugabo umugabo mengo hariho byinshi yemerewe gusumba umugore ni navyo biriko biratuma aba feministe bahaguruka bavuga kungana kw'ibitsina cyangwa kugira iki nukumva yuko mengo hariho akarenganyo kari ku mugore katari ku donc abagabo bafite uburenganzira ibintu byinshi gusumba abagore Imana ishimwe ngaha mu Burundi cyo turatera imbere abakobwa bubariga abakobwa barakora akazi abagabo bakora urabona umu headmaster w'umukobwa ukabona umu engineer w'umukobwa ukabona hari ubuzi kera wabona umengo nubwo abagabo bitipike ku bagabo mugabo ugasanga ubu cyuko turaja hahandi ho kubinormaliza mugabo ubundi infidelity yaba ku mugabo yaba ku mugore mu bisanzu byari bimwe nuko societe yacu sinzi ko navuga ngo itera ivyatsi umukobwa umugore gusumba umugabo sinzi impamvu wabikora ariko ahanini nibaza ko aricyo cyukumva umengo hari ukuntu nyine umugore mu rugo afatwa nka wa wundi niba ari sanse gufata donc urugo ruhagaze kuri we sibyo umugabo yarondeye aragize iki mugabo umugore niwe ari sanse kuguma ari navuga ngo baba mwiteze ko kuba parfait ahubwo hamurumva we wabikoze kubera ko ibimenyerewe no kuva muri kahise byari by'abagabo ntikibujije ko kahise nuko tutakazi kose nibaza ko uno muri kahise uwo mugore wundi yaza kubyara ku mugabo w'abandi numva ko nawe nyene yari infidele ngabo ivyavuzwe kenshi kuri kahise byari by'abagabo gusumba narigeze no kumva ko umwami mutaga ariyo byamwisha mutaga ngo yasanze bashinze icumu mu irembo iwiwe acararishingura acaricumita mwene wawe niwe yariko nibaza ko yari mwene wabo canke yari uwundi muganwa yari yamwinjiriye donc mu rugo acara baragwana baracumitana mugabo mutaga niwe yapfuye
bega tuvu ni biki twovuga yuko byononekara yo mu rugo yo habayeho kurenga ibigo
hononekara ibintu byinshi hononekara ibintu byinshi ikintu ca mbere umuntu agomba guhagarara ko cyane niyo migenderanire hagati yabubatse ikintu kija urugo hajya ruhagaze kuri nta sindi muhinga wabyo cyane mugabo ugiye kuraba ingo nyinshi yageze bakiye ku kintu twovuga nti ikiyago hakamara kuja ibyo bintu byo kurenga ibigo cha kiyago kirahava icyo kiyago rero kihavuye mu ngo ni hahandi n'iterambere rica risubira inyuma iterambere handi ko ndarivuga mu mpande zose kuko nta mugabo azokubwira ngo nteye imbere ndi umwe batari kumwe n'umugore mu gihe bubatse na kare na mu mico y'ikirundi barakubwira ati umuhosha atongabusha umugore uzogu naho ugomba kabigendereza nta mugabo ashobora gutera imbere umugore ariko aravuma nta n'umugore ashobora gutera imbere umugabo ariko aravuma bose usanga bagenda bajanye iyo icyo kiyaga ubwa mbere kirahava iki havuye gihitana n'iterambere nimba habaye ya infidelite bajya abana bariko barabibona ni ukuvuga muamuriko muratuma n'abajya abana b'iwanyu bagira ikibazo no mu buzima bwabo bizoba ari ikibazo gikomeye cyane
infidelite irafekta cyane na cyane cyane uwahemukiwe kubera ko kwa kwizera kurahava kwizerana kurahava iyo confiance mwari mufitaniye irahava kuko n'uwundi munsi naho yoba yanabihebye hari akantu kagusigaramwo novuga ngo ni nka traumatisme gusigaramwo yo kumva umengo asuye kwitaba telefone hanze naho yoba ari indi telefone naho byoshikanye ni spontanem ubwo nyine umutima ubusimbye akubwiye amagahunda atari yateguye ho naragiye umutima aho nyene ucuranduka kuvuga ati asubiye muri bya bindi ubonye ariko kandi ka message utari kurazibona ukabona iyi mu telefone yahezeyo aho nyene donc hagumaho uwo mwikeko ucuguma utawiyinstala hakaguma bwa bwoba muri wewe bwo kumva umengo arasuye kuguta arasuye kugenda hahanda arasuye muri bya bindi arasuye umva ntiwigera kwa kwizera kuragenda vraiment ntikwigera gusuya kuba nkuko kwari kumeza imbere biragoye yuko bisubira kumera nkuko byari bimeze ubwa mbere kubera ko igihe yaguhemukiye wari umwizeye urumva donc aho karaguma ubishaka utabishaka biraguma birashaka kugabanurwa nuko umuntu yahinduye inyifato muga ntikibuza yuko hagize akantu na gatoyi ko gukanga uca wikanga yuko byagarutse bya bintu donc haguma ahubwo ubwoba ashobora yensara ukagumaho gukumva umengo ubwira usubiye guhemukirwa ndanga ubigira bisubire bya bindi nyene n'imigani y'ikindi mwesera araba ntihwera urabibona mushaka mu bikuzamwo ukumva umengo naho yabihebye ntiyasubira kwicarana na naka atabisubiramwo ntiyasubira kuja aha anye
agize ya terapi naho
irafasha bigahera
ubisanzwe namwunganiye umuntu arakomereka ku mutima harabi igikomere ku mutima w'umuryango ku buryo bigoye gusubira kukizibira kijya kiguma biragora umuntu aragerageza naho yoba yateye ya ntambwe yo kubivuga kugira ngo akire amugabe ujya wundi yahemukiwe agumana igikomere kandi ahenshi ugiye kubiraba iyo hagumye icyo gikomere kuri umwe uza gusanga nk'iyo habonetse akaryo nka gatoyo uwundi aca agomba kumusubiza novuga nti kumusubiriza mu ndoma muntu mana niko nakivuga agomba kuvuga ati naka ko yangiriye ko nandi yagize aka reka nandi ndamugira uko iyo batabigabanije muri ico gihe rero arakomere barakomereka cyane kandi ibyo bikomere nkuko nariko ndabivuga uza gusanga bya affecta n'ubuzima bwose bw'urugo
ico gikomere nyine navuze wamaze kubona igikomere iyo wakivuye nk'ubu bagushonye nk'ahantu barakuvura mugabo hari inkovu isigara iyo nkovu rero izogumaho hama kandi inkovu iri ngaha mu maso guma uyibona sibyo guma uyibona iguma iri present urabyumva ni bya bindi bica bya affecta n'ubuzima bwose bukurikira donc ubwo rugo hari ibyo mwumva mwahora muvugana hari ukuntu mwahora muganira hari uko mwahora musohoka hari akantu nyine birahindura vuba mu buzima bwose bukurikira kubera icyo gikomere naho cavuwe naho wigaye naho watuye ukavuga ati nukuri sinzabisubira niki niki kirabaho byiza rero ni uko utabitangura tout simplement
imbere ko duheza ikiganiro cyacu ikibazo twe ko turibaza muri kino kiganiro cyari kurenga ibigo ni inyifato isanzwe cyangwa n'ingeso mbi ka Ed
n'inyifato isanzwe kuko ntibisanzwe kuko je me dis yuko ujya munsi wa mariage hari ajya amajambo yose bavuga c'est pas pour rien hari ibintu uba wemeye so donc tuvuga ko ubirenze ko ugatangura kuraba akote n'ingeso mbi ubutanguye yego kandi nibaza yuko n'ingeso mbi nibaza ko n'uwo watanguye kugera ku gatima vraiment yoraba ahubwo
uwo mubwira iki muri kano kanya watanguye kugira umutima w'undi n'uwo uri kurabibamo
watanguye kugera ku gatima numva umenga hariho igituma si yatanguye kugera ku gatima nuvuga ko hariho igituma narabe rero ntakurikize ibyo umutwe uri kuravuga canke sinzi instant yiwe canke le désir y'uwo muntu afise narabe igituma ariko arimvira ibyo niba ari iyo influence niba ari icyo kintu kibuze mu rugo sohotse niba ari icyo kintu kibuze mu rugo niyegere umufasha wiwe umugore wiwe canke umugabo wiwe habe iyo communication amubwira ati iki n'iki si cyiza tukihindura niba ari abo iyo influence nayo y'abagenzi agenderamo ni ukuraba abahindura abagenzi nta kindi numva ni umubarira ubirimo nawe arakeneye ubufasha niba byaramwankiye kuvamwo hariho abapsikologe ashobora kwegera Debora ngaho akamufasha
bise gratos Placide mbega ni inyifato nziza kurenga ibigo cyangwa n'ingeso mbi ni inyifato isanzwe pana nziza cyangwa ku n'ingeso
navuga nti ni inyifato idasanzwe nk'uko abandi babivuze kandi unakivuze neza n'ingeso mbi ni ingeso mbi kandi ingeso ikura si ukuvuga ngo umuntu avuka ashobora kurenga ibigo afise iyo ngeso yo kurenga ibigo kuko si abantu bose barenga ibigo nagira mvuge ntabasa abantu bose bashobora kurenga ibigo abantu bose barenga ibigo igituma mvutse nti ingeso ikura urashobora gutangurana iyo ngeso kiri muto dufate naho butarubaka ni bya bindi usanga uno munsi umuhungu akaresha umukobwa ejo yahura n'uyu agafata yahura n'uyu agafata yahura n'uyu agafata hariho nabaca bashira imbere imibonano mpuza bitsina batarubaka muri ico gihe umenye ko uri kuravomera uravomera yange sombiye kurenga ibigo kuko utamaze kubumbwa n'umukobwa umwe ukiri umujene naho uzo bizokugora kumenyera umudame umwe ni wamara kubaka no kuvuga na ningeso ikura mugabo kandi ningeso ishobora guhebwa ningeso ishobora guhebwa mu buryo iyo ngeso iyo wabonye ko yakure yakubanye no umurengera yarenze ningeso ushobora kwifatira ingingo wewe nyene ukavuga ati jewe ibi bintu bya ryo byose ntateka biriko birama nimba ari ku mujyango we wandi canke kuri jewe nyene ukifatira ingingo nimba ari babagenzi babi ukabaheba kuko birakunda nimba rizanzoga mbizi shobora gutuma nawe udashobora kwikontrola ukaziheba canke ibindi bintu byose bituma ushobora kuja muri ibyo kuko ndashobora kwemeza ko warufise abagenzi 10 ushobora gutukura muri abagenzi 10 ati ushobora kunshikana imbere gusomba iyo barumwe abanduka bareka birakunda hanyuma ikindi naco kugira ngo bikunde iyo ngeso ntikure cyane nukwemera kubumbwa n'ibyo fise kubumbwa n'ibyo fise ngomba kuvuga nimba uri umuhungu cyangwa uri umugabo emera kujya mu kenyezi wa ufise ari mwiza gusumba abandi emera nawe kubijya niba ari umugore emera ko nawe bijya bintu bujya buzima mubayemwo mushobora gushobora kubatuma mutera imbere gusumba cyanke bubakwiye atahandi mushobora kuja kubironderera muri ico gihe rero maze gushima ivyo urimwe n'ivyo wawe bituma valoriza ubuzima mufise uva kuvaloriza ubuzima ufise kubuha agaciro no kuvuga nimba ari umugabo wawe uzomuha agaciro nibara umugore wawe uzomuha agaciro no kuvuga ningese idasanzwe kandi ishobora guhera
Debohewe yacishuye nuzenya Edna kiriko aravuga ningesombi
ningesombi ningesombi prem nta kuna kumwe bane nyifata isanzwe nkuko bagenza dureje kubivuga ni ningesombi mushinga nta haje kubivuga avuze ati ningeso ikura ove ukuyivomerera ni kwikura ni nkishugwa ishugwa urivomerera kura prem
ni igiki cokogwa ubu twumvise ko twese yuko turavuga yuko kurenga ibigo bihari cyane muri kino gihe hari ikintu cokogwa mwe mwakira abantu mwaravyize hari ikintu cokogwa vyo kwitwavuga tuti mu myaka 3 iri imbere mu Burundi nta gwaruka ruzobara kugitinya petetse kuja kubaka kubera iyo infidelity hari ikintu cokogwa mu maguru masha
gutinya kubaka kubera infidelity burya
ni cliente parenthèse
kubera n'abantu barakigira icitwazo kuko urumva uvuze ngo sinzogira marriage kubera abantu bari infidel none twe gender infidel urumva twese abantu bubatse ntituri infidel ntizindi turenga ibigo hariho ukuntu abantu bubatse bagenerize ibintu gatavuga ngo abantu bose ngo makupe yose ngo rekareka
ngo gubisigaye bimeze
nabo ubunye ngo ni ngorane ngo bose ngo nukuvangana nukuvangana si bose hari abavangana utavangana kandi urashaka kugira umupartenaire akuvanga wowe utamuvanga mugabo icokogwa ngira ngo kugira ngo biveho canke bigabanuke ko kuvaho sinzi ko byoroshe bigabanuke no gukonsyantiza abega ndabyite gute guhimiriza abubatse ingo guhimiriza ingo kugira inyigisho z'ingo sinzi ngene bizogenda niba hazobaho gutegura inyigisho z'ingo harama muri katolika bahora babigira mu masengero y'abakizwa bahora babigira mara hezo masi benshi bajayo mugabo biratuma barigisha ibintu bitandukanye barigisha communication ingene abantu bakwiye kuza baraganira bubatse niki birafasha kuko si bose bazi ingene baganira si bose bazi ntuze hariho ikindi kintu kikenewe nibaza ko tutangura wanashaka abantu bakiri bato ni education sexuelle mbega shandayite gute education sexuelle ni ndero
ijaye ni
byo ndora gitsina ngira ndero ndora ni kiyago gishimikiye ku migenderanire ndora gitsina voilà Daringo, you told him Kirund. Mugabo Irakenewe, Donkey Chicago Kirakenewe, one a shaka had given on my shoe. Could get around what I'm going to cook and give his sons with Kugani, even Vijani, no Zima, Dora gets in. Gucho, Hariho, about Kuberko Kunwa tickets, the Bana began it of Mujogu Gurute, but by Fatang even Tabahamaka, we call him Queen Yaget. Donk. Inyozo kwikinga nyene kugira ngo ukore amafuti kubera ko ntibara ntibigeze baronka kadwe yo kubiganiramo rero ivyo birakenewe aho ni kubakiri bato gushika bazokure birakenewe ko ico kiganiro kibaho hama ikindi kuwo byashikiye nawe kubirimo nibaza ko ariko ncamperetse kubirimo kubirimo nibaza ngo yo kwegera abantu aho ni kuri ko arahemukirwa yo kwegera umufasha w'icambe nabera akagira ikiyago akamusigurira akamubwira umubabaro wiwe canke ubwo bwo bafise niki hama bakabivugana ko ari uhinduka gahinduka kubikora nawe kubikora abirimo abikora n'ukuri amenye yuko atagutambuka atambikije gutambuka uregeranya amaguru hamu gatambuka utambikije ntibikunda ko avance rero buhumbwa n'ibyo ufise buhumbwa nabyo usize muhira ureke ku kugira kuguru kumwe mu rugo ukundi kuguru kuri hanze ntivyo kunda
ariko cyo nagira nongere ko kumbure nikindi cyokogwa cyane ni cyane cyane na nibinyamakuru canke ni mu biganiro mukora il faut promouvoir ama modele meza yingo kuvuga ibigenda neza mu ngo kuko nkubu je regrette nko mu biganiro mu muvuga muje harimo yo globalisation kufatira mu kivunga ko mungo hariyo
atakigenda muri no misi
atagirana oro hari haho bigenda neza hakabaho iyo promotion ya ma modele meza cyane ubororero bwiza cyane abantu bashobora kuba byifatamo neza cyane ibyo bindi bikaba no vuga nti ama exception ibyo tuma kumbure nabandi bantu bagiraho gatima bakavuga bati kumbure ngiye kubaka kugira ngo shobore guteza imbere umuryango wanjye mugabo mugiho guma yo no vuga nti iyo mvugo slogan ze kuvuga ko hariyo no vuga nti tugafata icari particulier tukagira une règle wosanga ari kibazo cyo tuma ahubwo nabajya abantu ariko bagomba kuje bagenda bafise uwo mutima ariko duhinduye lo langage hagahinduka lo langage hakavugwa karorero keza muri ico gihe wosanga nabariko barajaye bavuga bati singiye kugira ngo senyure urugo rwiwanje singiye kugira ngo nce ngende kurenga ibigo canke nce inyuma y'uwo twubakaje ahubwo ngiye kugira ngo twubake urugo tuneza
umushinga ni plus ndabashimiye kuba namwitabiye ikiganiro cacu no kuduha uko muri ko muratahora ibyo kurenga bijanye n'ibyo kurenga ibigo
nje ndabashimiye kuba mwanyumviriye mwakoze
niyo twabamagara ubutaha muzogaruka
nzogaruka nzogaruka
umufaso ni Deborah namwe turabashimiye ku nyigisho muduhaye
mwakoze cyane
mwarabaye abiwacu mwe nta kibazo
n'ukuri ndahari
Edna nawe ndagushimiye kuko twashoboye gufashanya kuri kintu muri kino kiganiro naha ikiganiro cacu isanzure cy'uno munsi tugisozereje turizera ko mutahuye byinshi duheje tuvuga tuti kurenga ibigo si ikintu gisanzwe ahubwo ni ingeso mbi turashobora kubandanya twumva namwe ibyo muri ko muratubwira mushobora kutwandikira kuri YouTube yacu BNP TV ikiganiro cacu muzokibona ko kandi mubandanye mujyohirwa n'ibyo televiziyo yacu iriko irabashikiriza mugire umunsi wa Mungu mwiza.